yenzeka leyo nto fethu okhosini FM uza umuntu ethi le yami ithi mina cele ngoma DJ Bongs ethi thina sobabili hawu isisho nephi manje eyakho ethi wena noma uyayonga funa ungimoshe ka Bongs angithi wena uthewe nengoma yakho ethi wena wasucela ka Bongs manje ethi thina sobabili singenabi manje thina noma uyasaba funa sibe babili hayi yote.